chiza didas nkaba ndumuhoza wikorwa w'imigambi ya FIDA isanzwe ikorera ibikorwa byayo ngaha mu karere ko hagati mu gihugu no kuvuga intara za Gitega Muranza hamwe na Karusi
Mbero n'ibikorwa byaterekanijwe n'umugambi umwe usanzwe userukira ngaha muri aka karere no kuvuga umugambi ayifande kugira ngo turabire hamwe twisuzume turabe ibyo umugambi waranguye muri uwo mwaka uzurangiye mu mwaka wa kabiri tariki imwe y'ukwezi kw'indwi mu mezi abiri urangiye twagezeho kugira ngo dusuzume turabe ibyagenze neza turabe ibyagoranye hanyuma dufate n'imbuto yo gukosora narirya tugiye gutangura ndetse bitangura no muri uruganda gutegura ibikorwa tuzokora mu mwaka ugiye gutangura bizotangura itariki imwe y'ukwezi kw'indwi uzaka kwindwi umugambi ayifara umugambi wa umugambi ukaba ufashwe umugongo ukigaragaza amakuru FIDA impande y'indi migambi isanzwe ikigambi gisanzwe gifasha ngaha mu Burundi kandi bavuga imigambi ya Payimba itaragira umugambi wa Progesi umugambi wa Pisa Dream n'umugambi wa Pikarovu uheruka gutangwa umugambi rero ukaba watanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani urumva yuko turi mu mwaka ugira gatatu ukaba ari umugambi watanzwe kugira ngo uze umare imyaka ukaba ukorera gushika mu ntara cumi na zine mu gutangwa no kuva izo ntara akaba ari zo migambi ya FIDA isanzwe iranga n'ibikorwa izo ntara zisigaye zine nawe nyine zizikoreramo ubwabo mu mwaka wa gatatu uheze niho izo ntara zizoca zikorerwamo imigambi isanzwe ikorwa na Ayifade umugambi waje ufise intumbero y'uko abenegihugu boronka ingurane ku rugero rwiza kandi ku nyungu iciriritse ni ukuvuga inyungu ntoya rero umugambi waje uraba abanyaborozi waje uraba abakoperative koperative yashyizeho n'ayandi maproje asanzwe afatwa mu mugongo na ihuzamakungu FIDA waje uraba imigwi mito mito yaba imigwi yo mu makoperative nyine cyangwa imigwi y'abatari mu makoperative yaba iy'abakenyezi yaba iy'urwaruka yaba twita abajona entrepreneur abo bose irabafata mu mugongo hariho rero n'uri mugwi udashobora kwibanda umuntu uwo bantu nikora hariho abantu twebwe muri jambo dukoresha babita rwa rutibwa n'imbwa abo nabo nyine turabakeneye kugira ngo baje mu kugwiza umwijo uno munsi n'abandi agiye rimwe cyangwa ntaje ku munsi abo rero kandi si bake dufatiye muri izo ntara zose abo turabakeneye rero yuko nabo nyine bava hasi bakajya muri wa mugwi w'abagwiza umwimbu abo rero bantu bakoraho nyine umugambi uzongera berekeye ubu mugambi utanguye bamaze gukora ibintu bitari bike kandi tubishima reka mbere n'abenegihugu bari kubarashima muri iki gisata cyo gutanga ingurane cyo kwigisha kuziganya abenegihugu icyo gisata cyari muri iyo migambi yindi yitwa kwita tekiniki imigambi ya payiva imigambi ya porodofi ya pensadori mugabo muri iyi poroje barabonye bati umugambi ucu kwawe ube umugambi muri ke kuri gisata cyo mu yindigara rero kuva utanguye hari bikugwa bitamike uko urakora ibya mbere twishima nuko uno munsi bafatikanije na leta hamwe n'ibanki nkuru y'igihugu hariho itegeko rishasha rigenga amabanki rigiheruka gusohoka iryo rikazoza rigabanura inyungu cane cane mu gisata c'ingurane n'uburimyi n'ubworozi ico turacishimira cane kuko turibaza bidahindutse kandi none igihugu itegeko ryasohotse basaba n'iburiburi yuko inyungu imwe yahora kuri 16 cyangwa 18 mu mabanki cyangwa 84 mu mashinagiro kuzijyanye no kurugurana yoza kuri 8% icyo ni ikintu kivuga ko ari ikintu gikomeye cyane ikindi ni uko abenegihugu bari bukiye mu makoperative uno munsi babigishije ingendo yo kuziganya kugira ngo usabe ingurane kare bari bazi yuko kugenda muri banki duha amafaranga uko batabashize uno munsi rero abenegihugu babonye ibiharuro bariko barahurumbira kuziganya icyo ni ikintu gikomeye ni ukuvuga ikintu cyitwa education financiere iciye muri ba borosha bama bariko barigisha amakoperative bariko barigisha abenegihugu hanyuma ikindi twovuga ni uko urugero abantu makoperative ariko arasaba ko ingurane ushimishije twibaza mbere y'uko bigiye kongerekana narya ingurane ijyanye n'uburimyi n'ubworozi igiye kugabanuka tuzobona yuko hari akarusho y'uko basaba ingurane ku murindi ushimishije hano bashobore kwikenura bashobore kwiteza imbere mu makoperative yabo rero hari amakoperative uno munsi tubona ariko ku rugero rushimishije kuko kare bibaza yuko koperative ari burya umworosha ariko arabafasha kuko no munsi turabona yuko koperative zabo abariko baravuga bati uyu ni umudandazwa ni ko turakora kandi niyo iwacu siyo abakoperative kenshi amabanki cyangwa ajya mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana barafise amakenga gutanga ingurane cyane cyane y'uburimyi n'ubworozi ubwabo uno munsi kubera umugambi urabona neza yuko kubera amafaranga y'umugambi aca bwa mbere muri banki nkuru ya repubulika hanyuma akaza muri bende amabanki cyangwa amasitisiyo do mikorofinansi akagenda gutora amafaranga kugura amafaranga kuri amabanki uko niko ubwa mbere bigenda rero ubwa mbere ikibazo cyari kuri ayo mikorofinansi bavuga bati hari abavuga bati twebwe nta bushobozi dufise yuko tuza gutora amafaranga ntabwo tubishyure neza hariho rero n'abandi bavuga ayo mikorofinansi bacana icyari ntabwo igihe twebwe turayifitiye amafaranga ntabwo dukeneye nawo kubera umurindi abo ariko arasabwa ko uno munsi birakubura bazi kuri kiriya gitondo iyo utwaye amafaranga hariho rero n'ayandi mikorofinansi ariko aje gutora amafaranga icyo ni icya mbere urumva iyo ni inzu ya mbere hanyuma icya kabiri hariho rero abari borozi bikiri mu makoperative banditse ingurane yo kugura umwavu yo kugura imbuto cyane cyane kuri iyi sezo turimo turarangiza kandi n'uno munsi bariko barasaba icyo ni icya mbere kuri iyi ngurane yo kugura ibikoresho byo mu bworozi ikindi kigira kabiri hariho ingurane y'urudandazwa murabona umuceri umaze ibiharage bigiteye hariho rero abari basabye mu mwaka uheze kandi baronse inyungu ry'amakoperative mwabonye ariko arishura neza akabira akarorero n'ayandi mbere bakabona n'ingufu zo kubandanya ayo makoperative rero uno munsi ariko aritegurwa ariko aritazura kugira ngo ya nyungu nyinshi aba igenda ngo akomeza kubwawo ku gatwe kabo uno munsi azobe inyungu y'abantu benshi y'amakoperative ari hamwe gihamwe rero n'icyo gituma bose dusaba yuko iyo koperative y'amadosiye yabo buyiga hakiri kare kugira ngo bagure amakoperative agure umwe hama ubite hanyuma kugira ngo bashobore kuronka inyungu ishirize imbere n'umurimo ashikiye ashobore gushikirwa ntazime guhurikirwa koperative imbere yuko azobagurishije azoheza mbere n'inyungu aronke inyungu izoba yavuye ku dandazwa ngo gushikirwa yahise ifasha umugambi uza gushyira mu ngiro n'ibyo bikorwa byatekanyijwe ukaza rero bworoshe umugambi uri ngaho bworoshe ariho rero benshi bibaza yuko umugambi ariwo uzi ugatanga amafaranga umugambi si utanga amafaranga umugambi urorosha ujya hagati ubwa mbere yayo yumvise yuko ukora na banki nkuru ya repubulika hamwe na bende hama rero ujya hagati yayo yari mabanki y'udamaje mabanki komerisiyali ajya hamwe n'ama emefu kugira ngo y'amakoperative ba bantu ku gatwe kabo bashobore kumenya amategeko biciye mu nyigisho baronka kuko abo borosha bafise ubuhinga butandukanye hariho abajejwe ubudandazwa hariho abajejwe by'intwaro hariho abajejwe amakontorori abo bose umwe wese aratanga inyigisho bimwerekeye ku buryo bwa mbere koperative itunganijwe neza kugira ngo ibanki cyangwa ishyirahamwe ryo kuzigama no kugurana babone yuko koko rifite ubuzima ritunganije neza kuko mu byo biga mu madosiye barabyiga hanyuma bakabona yuko kwakira amadosiye yabo bakayiga neza hanyuma ikindi ni uko sikuma ishyirahamwe yo kuzigama no kugurana n'amabanki n'umunsi cyangwa amakoperative arakorana n'amabanki abo rero abakomanyate cyangwa abandi bagenda ibisata mu mabanki batuma ubucuti bafasha kunga ubucuti hagati y'abantropreneur y'amasosiyasi y'amakoperative y'ijya migu yo kwishingiranira kugira ngo ejo umugambi iyo wahera abo bantu bazo bafitanye ubucuti ku buryo batazosigara umugambi wahera bazoca bavuga bati ba bantu twavanye ku mugambi utari waranye uruhara rw'intwaro intangere ntasubirirwa kuko ibyo dukora byose tubikora twisubira bwa mbere intumbero ya leta cya kabiri ni uko leta nayo irondera neza abenegihugu rero kugira ngo ibyo byose bishoboke ni uko intwaro ku rwego rwose duteza gukorana kuko nibo bari hafi yawe benegihugu nibo babakurikirana nibo bazi ibingaho nibo bazi intwaro nibo bazi abashobora kuja imbere ku buryo rero abo nibo badufasha kwigisha nibo badufasha kurya nta mwuga gusa ko byakwizwe badufasha kudakurikirana barya baba bagaze bakomeye